ke nna mang ga o ntsebegane
a lebelele TV gambe moji
a lebelele television
Skomota number 1 teacher ijikeleza Skomota
a lebelele TV
o tswela TV
a lebelele TV go ntse
a o ntsebe na
Mutebago
tsela ka Mpumalanga Limpopo. Mam tsama Mpumalanga like Zanda Zanini kai kai.